Hello guys, welcome to Matshusa Media Project. Takalani Ronald Matshusa. I'm going to put you in the name of my name on Facebook. It's showdy.
Okay, mina guys, ikamalam Mbaly mokwena nyathula futhi nyathayiva. Mafuna ukwazi ngo ngami ungaya ku Facebook uzothola Mbaly Enhle.
Okay guys, my name is Keamogetswe and I'm an actress. If you wanna find out more, check out my Instagram account, it's darkskinkeamogetswe. Don't forget to subscribe and like our video. Bye.
Bye. Bengicela amehlo moyo ukubona nalapha amehlo enyama engafinyeleli khona. Bengicela lesi sipho sekhethelo. Phela lesi sipho sekhethelo asandele abantu abaningi. Ngamanye amagama ngiqonda ukuthi lesi sipho sekhethelo asandele noma ubani. Ngiyazi somandla ukuthi sengicela kakhulu. Kepha bengicela lesi sipho sokuhlola inhliziyo kanye nemimoya yabantu abaphile ezweni lakho. Hlasimbe uma ngingathola lesi sipho ngingaqonda kahle ukuthi kungani abanye abantu beninhliziyo ezinonyeka kangaka. Hlasimbe lesi sipho singaletha ukuqonda inqondweni yami ukuthi kungani ungavelanga wathatha inhliziyo wayibeka obala lapho sonke sizokwazi ukubona ubuhle nobubi benhliziyo yomuntu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani wathatha uthando walibeka enhliziyweni uma kuwukuthi siyakwazi ukusonda ngayo nale nhliziyo eyadalelwa ukuba ithande. Kumanje sisejele siboshiwe izinhliziyo zabantu esingazi ukuthi sabenzani. Abanye bathi basizondela ukuthi sazalwa saba bahle kunabo. Abanye bathi basizondela ukuthi sazalwa saba nemizimba yakhiwe kahle kuneyabo. Bese-ke abanye basizondela ukuthi impilo isishaye ngale ndlela abafisa ngayo. Angithi phela thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Abanye abantu abazange bazale benenhliziyo edungile. Kepha bashintshwa abantu ababenza ukubi bagcine sebenza ukufana nabo. Ajike umuntu aphenduke umthakathi. Sebenze bazenzela nezindlela zokuzithethelela uma ubabuza ukuthi bathakathelani. Umuntu vele atshela ukuthi engathi sonke siyazi ukuthi uma ufuna ukushaya kuzele umuntu ozele kumele ushaye enganeni. Somandla bengicela isiphiwo sokubona ngale kwethuna. Bengicela isiphiwo sokuxhumana nabantu bakithi asebenzela kwelo babomkhulu. Hleze bona bakangitshela kangcono ukuthi kungani besiyekelela iqhupheko ukuthi senze isilo sengubo. Kanti kungani ingaphenduki izilo zelihle kuthina. Nisinike ukuhlakanipha kwasezulwini ngoba wasemhlabeni uhamba nezinkinga ezingaxazululeki. Kanti kungani ningasinika umcebo wedlozi. Hleze singaziqonda kangcono izinto ezenzeka ngaphesheya kwethuna. Somandla bengicela isiphiwo sokubona emfihlakalweni. Bengicela amehlo moya ukubona nalapha amehlo enyama ingafinyeleli khona.